Molweni, molweni, molweni nonke ngokulinganayo. Othetha umthonado wasebhata village. Iye ndikhule izimve ndimdala ngoko. Guys, ndithi mandizocacisa manje kancinci malunga nale competition ndiyenzayo. Le competition igxile kwesasingqi sakucaleka ngenxa yentoba umxholo wale project ndibhizi ngayo. Uzofokhasa kakhulu kwesasingqi sisibiza ngebasa samakhwenkwe sapha kucaleka. Isizathu ke sento bandibalule ezidolophi ndizibaluleyo Gatyana, Cendane, Dutywa, Gcuwa. It's because ndiyayazi into yoba siyadlalwa kwezaa ndawo sisokanye ncakasana esindisifunayo. Bekuzawuba kubi ke into yoba ewe ndiyayazi into yoba bakhona abantu kwezinye iindawo abasenokwazi usidlala but ibizawuba sisithuko ebantwini bakucendani naseGcuwa nakugatyani naseDutywa xa ndizawuhamba ndiye kwenye idolophu ndiyothatha umntu ozawufika adlale isitayile sakucendani abenge ngokucendani. Because ezi dolophu ndizibalileyo ndiqinisekile ngazo uba ziyasidlala isigcaleka. Andithi akanawusuku umntu etsomo adlale exactly eli hlobo kudlalwa ngalo kucaleka. But bazawufila njani aba bakucendane okanye aba bakucaleka xa ndizawusuka mna kucendane ndiyothatha umntu kwenye indawo azodlala isitayile sabo? Bazawufila njani? Because kwiprojekthi elandelayo mhlawumbi ndizawuthi ndifuna isitayile sasetsoma, ndizawuhamba ndiyetsoma ndizothatha umntu kucendane ngenxa yento yoba laa mntu kucendane angakwazi usidlala. Umzekelo, ndingamthatha umbuzeni KZN afika adlala into yase-Eastern Cape. But xa ndifuna uphuhlisa le yase-Eastern Cape mandithathe umntu walaa ndawo. Uba ndifuna isimpondo ndihambe ndiye ngapha komalusikisiki kuba ndifuna umntu ozandidlalela isimpondo because uyasazi isimpondo ukhule ngaso sisegazini akasiqobola ebudaleni. So seso sizathu ke sibangele uba xa ndithi ndifuna ityhuni yakugcaleka ndihambe ndiyothatha emagcalekeni abantu ndiyazi uba bazandinika isitayile ndisifunayo. Andiphazamanga futhi andicalucaluli ngolo hlobo, andithi ezinye iidolophu azinawukwazi uyenza loo nto. But ezinye iidolophu zinesingqi saso nendlela yomxhentso wayo. Xa ndifuna ke eso singqi sabo naloo ndlela baxhentsa ngayo mhlawumbi kwiprojekthi elandelayo ndizawuya phaa kubo, andizukhangela mntu ukwazi ukwenza laa nto. Ndizawukhangela umntu okhule esenza laa nto kulaa dolophu okanye kulaa ngingqi yakhe akhulile kuyo. I hope ndiyavakala ngoba ndiyabona uba abantu abaninzi iyafuna ukuba confuse le nto, hayi bona senqamakwe naphi naphi. No, ayikho about that. Ndifuna uphuhlisa isingqi sakugcaleka ngamagcaleka. Xa ndifuna ukuya etsomo ndizaya etsomo nasengqamakwe ndiyophuhlisa isingqi saphaa. Ndisebenza nomntu wapha, umzekelo ndithatha uScorpion abe lapha ecangkwam, ndithi Scorpion kawurekruthe abafana apha kule lali yakho ngoba ndifuna isingqi sakho kule album okanye kule project ndibhizi ngayo. So it's nothing personal, ayonto personal, ingayithathi kakubi. Mna ndifuna uphuhlisa isintu sethu ngoba thina sikhule uba kuthiwa udlala ikatala xa sele ungumntu ongutata kufuneka udlale enye into, ungadlali laa nto besikhule siyidlala thina singamakhwenkwe. Of which kandihamba into esuka phi leyo into yoba xa udlale esasingqi uassociatwa nobukhwenkwe. Kandihamba isuka phi loo nto leyo because isiginci sisiginci, i-instrument yomculo ongayisebenzisa futhi ikutyise. So ndifuna ususa loo mentality. And the reason ndithatha ezingekho luki, ndifuna into yobana xa sezolukile ziyazi into yoba zingaqhubeka nesisakhono. Angathi umntu hayi ndandiyikhalisa ikatala ndiyikwekwe ndathi ndokoluka ndayiyeka ngenxa yento yoba kuzawuthiwa ndiyikwekwe. Hayi hayi hayi, ndifuna iphele nje tu loo nto leyo phaa kuthi magcaleka ngoba isikakhulu iphaa kuthi. So phushele into yoba iphele loo nto. So I hope ke guys iclear le nto yento yoba kuthe ndikhethe ezaa dolophu. Enye isicelo endizaba naso, abantu mabangandi-inboxi bathi hayi ndiyibone iposti yakho ndi iclear iposti, nantsi ayinamba, uba unomfana omaziyo ozimitha eza requirements ndithumelela nje ividiyo yakhe kuWhatsApp namagama wakhe nentoba ngokwephi location then nam ndiposte. ndiyaye ku 30 videos Sunday next week ndiyavala. Sunday this coming Sunday ndiyavala 30 videos. Then ngegoku omnye umbuzo ebendikhenda ufumana into banje bakho ividiyo ezifakwe kuqala ayizuba unfair na for abanye ezifakwe mva. No. Le bendiyifake kuqala ixesha layo liza kuphelelwa kuqala. Uba bendiyifake ngo 7 ekuseni Sunday yona ndiyazikapcharisha nje iviews zayo ngela xesha kanye ncakasana bendiyifake ngalo. Ziqhubeke ezinye i-cut off yomntu ingala date umntu beyifake ngayo ividiyo nela xesha ebeyifake ngalo. So akuzubakho bu-unfair apho kuloo ndawo. Enkosi guys, sanu inbox anantsi inamba kwi-post yam when I just send ividiyo kuWhatsApp. Ndiyiposte mna ukhampeyine ukuba abantu bayoviewa because sisebenza ngokwe-views. Uba happy viewer kakhulu, then we take it from up. Thank you guys, enjoy, love you.